Pataka yenda kurizi taive vaviri shiridzi chitipa manzi kufadzai weneni ngirozi ndokuburutsa rudo ini ndikakuimbira chimbo tikariyambuka zambuko tichitsika matombo erudo Wow, 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 wow. And I, wow, 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 ah, ah, ooh.